Haya, baba wa taifa, tunamuona Lieutenant General Mdomobagi pamoja na Sergeant Kiatubagi. Tunaona pale wana zamazana